ikadi kenye dunye kele na kasi na fuduke yoro do biden kole do madankaba wolo denyu mayibolo
Mama, yeah.